Kungcono ifele iyekwe le ndaba ngoba ngithuna kamanxeba. Awu kodwa abantu abasha. Ninashabasheka ngokushelela sesishuka ubusha bethu samthunziwe inkukhu sithi singabantu abasha sidla ubusha bethu khona niyazi ukuthi sasishe kanjani. Inkululeko yomuntu omusha yathengwa ngegazi. Okwendodana eyayizelwe yodwa yaphenduka imvi yomhlatshelo nanamhlanje kusakrebhuka inseka kubazali bakwandongazi yaduma eSoweto lapho kwasala abafelwa nabafelokazi ngehluko belwela ingomuso. Khala zonke mntakamama ukuthi angikhaleze egazi mthani yasulwane sikantu ake sibuyise ubuntu kuvele ukuthi angidube lenkululeko uma sebeyidovadova ngezinyawo ezinodaka ibiqhakaze kangaka awu sebeyaxhaphaza somngani sengikhulekela ubumbano ocisho nalezi zifo singazinqoba okazulu ebanqoba enjoloba bhekanini besixhaphaza bhekanini besixhopha la maqili besixabanisa soda besihlukanisa inhloko nesixhanti akukhoqili la sikhothe emhlane asiphinde siyibanga angiyihlaseli izingoko kaNontuli kepha ngithi nhlangulana 16 1976 ungivusela amagqubu kepha inzondo kanginayo lusha fundani isimini sikhumbule igazi sathengwa ngalo amandla awethu uma sibumbene happy youth day wothi indaba ezithe ngoba ngivala ebukhosini bayede ninabisela sengicela ukuhlela ngezansi yimbongi yasebukhosini inkonzo yabantu abasha.